iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza kumbonesha kure yacu kandi yanyu mukurikira imisi yose ndabahaye ikaze muri sano ry'amakuru agezweho ku murango kuri uyu munsi wa mbere tariki ya 14 mu nyumwa 2022 ndabahaye ikaze muri aya makuru acamo bisata bigiye bitandukanye hari fishi tuza kwibanda ko turaza kurabira hamwe isata c'ubutungane mu gisagara ca Bujumbura tubabwire wirabana n'umutekano ndetse n'ibindi byinshi twabateguriye mukaza kubikurikira muri aya makuru ingingo imwe imwe ukwayo ingingo ya mbere tuza kubabwira ko nyene cubahere Evaristo Ndayishimiye yagabishije umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuze ko ategerezwa guhagurukira ikibazo c'akarenganyo kivugwa muri iki gisagara ibyo byashikirizwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 11 mu nyonyo mu ntara ya Mwaro mu nama yagirishije abajejwe umutekano jejwe intwaro hamwe nabo mu butungane inkuru ingene mukuru w'igihugu yoba yarabisiguye mukaza kuyikurikira ku buryo burambuye turaza kandi kuja mu gisata c'umutekano tubabwire ko mu ntara ya Kirundo hari imbonera kuri ene wayo mu myaka 41 yishwe mu gitondo cyo kuwa kane ku mutumba rw'imbago muri zone rushubije muri commune Ntega uyishwe rero akabasanzwe ari imbonera kure yoba yarakubiswe rero bikomeye nabo basangiye umuhari bagira ibyo bamwagiriza muza gukurikira muri aya amakuru muraza kandi kumenya ko nubundi mu gisagara cha Bujumbura mu polisi yo barasambanije umwigeme akaba avunzwe ndetse yaciriwe uwo guherayo n'uwitwa Jean Didier Bizimana niwe umupolisi turaza kubabwira amabi yoba yarakoze yaratumye rero acirwa uwo guherayo nabaye kaze no muyandi makuru tuza gushikiriza vugwa cyane mu bindi bisata bitandukanye usabe kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone kugira ngo je ukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza imisi yose nga kuri chaîne yacu nabahaye kaze tutangurire ku nkuru y'imbere nkuko meje kubikubwira mu buryo bw'incamake nyene cubariro mukuru w'igihugu yagabishije indongozi ariko yibanda ku mukuru w'igisagara cha Bujumbura we Jimmy Hatungimana yamugabishije ndetse anamubwira ko ategerezwa guhagurikira ikibazo c'akarenganyo mu gisagara cha Bujumbura ngo hari abarongoye amakaritsiye badenganya abantu mbere bamwe bihaye n'uburenganzira bwo kugurisha amatongo ya leta umukuru w'igihugu ubwiwe niwe yabyivugiye aho yagize ati ico kibazo gitegerezwa guhagurukirwa kitaramera nabi kubijanye n'ubutungane nyene navyo nyene cubahere Evaristo Ndayishimiye hadi ico yabivuze ko yavuze ko abacamanza basabwa kwitondera ivyo bakora cyane cyane aba bo mu gisagara cha Bujumbura mukuru w'igihugu yagize ati hari abacamanza badafata umwanya wo gusoma neza ibijanye n'akazi kabo kugasanga baciye urubanza nabi uko babyishakiye bamwe bakarenganywa ndetse hadi nibiturire bishobora kuvugwa canke bikagaragara muri urwo rwego rw'abacamanza ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 11 mu ntara ya Mwaro mu nama rero yari yagirishije abajejwe umutekano abajejwe intwaro hamwe nabo mu butungane ikindi nuko umukuru w'igihugu ngaho yavuze ko ubuzi mu gihugu c'u Burundi buhari ndetse yanatanze n'utorero tugiye dutandukanye ni inkuru twashikirije kuri iyi mbonesha kure ku munsi wejo murumviriza rero vyishye umukuru w'igihugu yoba yarasavye abakorera mu gisagara cha Bujumbura mugiye ari kunama yabajejwe umutekano jejwe intwaro hamwe nabo mu butungane tubandaririze mu ntara ya Kirundo hari imbonera kure yishwe na bene wayo n'umugabo w'imyaka 41 yoba yarishwe mu gitondo cyo kuwa kane nkuko nabibabwiye mu mfunyafunya yoba yarakubiswe bikomeye nabo basangiye umuhari bamwagiriza kutagumya ibanga ry'amabi uwo murwi ukora aba byarimana w'imyaka 41 yahagaritswe n'umurwi w'imbonera kure mu ijoro ryo kuwa gatatu hafigihe c'isaha zine z'ijoro zo mbonera kure zari zirongowe na nzobarinda zari ziriko zirakubagura abantu babiri umugabo n'umukenyezi bariko baravugana basotse bava mu kirabo abayimana yaciye azakurondera umukuru w'imbonera ku mutumba rw'imbogo azwi ku izina rya Nzobarinda bafashanya kwiba mu ijoro. Niko rero amasoko y'inkuru avuga. Yabajijwe iyo agiye isaha zine z'ijoro aca yishura ko agiye kwa Nzobarinda. Kwa masoko y'iyi nkuru Nzobarinda yari amufitiye agashavu kuko yamwikeka ko kumena amabanga cyane cyane ajanye n'ubusuma bukorwa ijoro n'uwarongoye imbonerakure. Nzobarinda yategetse izindi mbonerakure kumukosora nubwo bo mwica nzokwimenya ibikurikira. Niko Nzobarinda yakankamwe barakubise uwo muntu bamusiga uhantu ari Kiruruma. Ntituzi uko yashoboye gushika iwe hafi isaha 8 z'igitondo cyo kuwa kane. Twamujanye ku ivuriro arenze cyane yadahwa akanasoba amaraso yacikanye hafi isaha 11 z'igitondo ku ivuriro ritoya. Niko umwe mu muryango wiwe avuga. Muryango wiwe rero usaba ubutungane kuko ngo bamwishe barazwi. Ushika ubu ubutungane nta burakora kugira ngo bubafate. Abamukubise basigura ko bakubise yafashwe ariko amena inzu kugira ngo yibe. Rimwe rero mu mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera muri ako karere risaba ihagarikwa byihuta ari abakoze ubwo bubisha. Risaba kandi umustanteri wa Ntega Pierre Claver Mbanzu Bugabo kuva mu gacerere kuko iyo komine ikorerwamo amabi menshi. Umustanteri w'iyo komine nkuko SOS Media i Burundi dukesha inkuru ibivuga ngo ntiyashoboye kumuronka kugira ngo agire ico ashikiriza kuri ivyo vyagirije. Nayo muyandi makuru havugwa cane mu gisagara ca Bujumbura. Hari umupolisi yasambanije umugeme arafunzwe nyuma yo gucirwa uwo guherayo. Ni Jean de Dieu Bizimana umupolisi yari ajejwe gucungera gashoko kuri polisi ya Kanyosha manuko gigisagara ca Bujumbura yaraciriwe gufungwa ubuzima bwe bwose. Hari mu ntayi kibirira ko yo kuri uyu wa 13 mu nyonyo mwaka 2022. Senare nkuru y'igihugu yamuha yagirije uwo mupolisi gusambanya ku ngovu mwigeme yari afungiwe muri ico kirindiro. Karavuga ko umupolisi yoba iri anagwaye umugera wa sida ashobora kuba yaranduje uwo mwigeme yafashe ku nguvu. Nta mezi abiri yari bwahere muri province Rumonge hari Nyamirama uyu mwigeme mugashija kumusambaniriza muri imwe mu mahoteli yo muri ico gisagara ca Rumonge. Nyamirama mu gipolisi kaba yaciriwe gufungwa imyaka 15. Banywanyi bacu reka tubandanirize ku makuru twabaronkiye ku radio nayo ntimuze kuyacikwa.
Makuru yacu yejo twarababwiye amakuru y'umukenyezi yitwa Renata wo muri komine Gihanga intara ya Bubanza yagirizwa kugira uruhara rwifatwa ku nguvu yoba yagirizwa umwana w'imyaka 4 kugakobwa k'imyaka 6 yafunzwe arenganijwe. Uwo mukenyezi amakuru dufise ubu ari degembya by'agateganyo kuva mu ijoro rya keye y'uwa 12 rishirwa 13 mu nyonyo uwo mwaka. Umushikiriza manza wa Republika ibubanza niwe yafashe iyo ngingo yo kumurekura mu ijoro rya keye inyuma y'iminsi 4 yaramaze afunzwe. Tubibutse ko Renata yafungishijwe n'uwitwa Neri Babana amuremantanirije yitwaje kwakorana n'iperereza kandi ko azinanye n'abategetsi benshi bo muri CNDD-FDD. Igitangaje nuko uwo mushikiriza manza yari yemeye ko Renata afungwa ku itegeko ritanzwe n'umutegetsi wo muri CNDD-FDD ataramenyekana adakorera no mu gisata cy'ubutungane. Abanya Bubanza bagasaba ko mu gihe amatohoza kibandanya kuri iyo dosye umushikiriza manza nawe nyene mu ntara ya Bubanza yahiye coba agaca kubiri n'amategeko mu gufunga umuntu atari gufungwa atosigara inyuma nawe nyene mu gukogwa ko amatohoza. Abo banyagihugu bagasaba kandi ubutungane kurekura izindi nzira karengane zivundiye mu buroko ataco zizira. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zigiza ano makuru, bamwe mu banyagihugu bavuga ko urumuri rwirirwa ruratemberezwa mu gihugu rushobora kuba rurimo ibintazi bikoreshwa n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD bagafatira ku kubona ko aho ruciye ibikorwa byose bica bihagarara. Nayo mu gihe umukuru w'igihugu yemeza ko urwo rumuri ngo rwazanye amahoro mu Burundi, abanyagihugu bato bato bobo baribaza nimba ayo mahoro rwazanye yo babonwa n'abari muri CNDD-FDD sede gusa bakabibura ngo kuko ngo nta mahoro babona bakibaza ryari ruzohava rushikira abarundi bato bato bimpazwa n'impunzi nabo nyene ngo baronka amahoro yamara ntibaronka inyishu nayo mu gihe Evariste Ndayishimiye avuga kugora muri rugiye kubakirwa icibutso abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD bobo babibonamwo kwiyamamaza gusa ngo no gusanzaza uburyo bw'igihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Mahoro Patient
Kwigenekerezo rya kabiri mu nyonyo niho hatanguzwa urumuri ruvugwa ko arugwa mahoro rukaba rwatangujwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu ijambo giwe akaba yavuze ko Uburundi ngo buvuye habi ngo muri kino gihe ngo bukaba bumaze gushika ku mahoro ngo mbere kikaba ari igihugu kimaze gutera imbere nk'ibindi bihugu nkuko vyasiguwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi
twese abarundi turazi aho tuvuye turazi ko hari habi kandi umuntu abiravye neza nta wari kuvyishoboza atari imana yo nyene naho imana kugira ngo Burundi bube bumeze uko kuburi uno munsi none rero nagomba nkeze mwebwe abarundi mwese ndabakeze kuko mwaramenye icari cy'amahoro mwongera muramenya no kuyabungabunga ndabivuga ntabesha kuko ndabona ingene abarundi amaze kuzirikana igihugu cyabo turabona twese ngene abarundi bariko baracamirwa kubona Burundi ari igihugu cyamaze gutera imbere nk'ibindi bihugu ubu rero harageze ko rutangura gukamisha amahoro kugira ngo tuje ku TV
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyagarukije ngaho gusa yavuze ko ahuru muri ruciye ngo hacaboneka amahoro acavuga ko kuva batanguye kwatsura umuri mu Burundi ngo amahoro yamaze gusasagara mu Burundi n'u Burundi akaba yagiriye ko amenyesha ko hagiye kubakwa icibutso cy'ugorumuri mu ntara ya Gitega ngo nayo mu butumwa ugorumuri rugiye gukwiragiza mu gihugu ngo nukwibutsa Barundi kuzirikana igihugu cyabo ngo kubera aho urumuri ruciye gubaka ko rero Abarundi bahamagarirwa kuzirikana igihugu cyabo ngo kugira ntibazosubire kugisambura twongere dukurikire Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
Murazi yuko aho urumuri ruciye imisi yose haba mahoro kuva twakije urumuri rw'amahoro amahoro yaciye asasagara mu gihugu cyacu ni ngombwa rero yuko ubwo rumuri turugira koko ikimaze igifise cyo kitumariye mu mitima yacu urumuri rw'amahoro niteka ku gihugu cyacu urumuri rw'amahoro tugiye kurushingira n'icibutso tukaba twaramaze gutunganya igicapu cy'ico cibutso kizoba ku mugwa mukuru wa politike igitega ni cibutso kizoba gihimbaye cyane kizokwamacaka tukazizotangura kucubaka muri uwo mwaka utangura ico cibutso twagiye n'imperekeza inyubakwa nziza cyane bizokubakwanwa biri kumwe ifise amagorofa arenga 10 uno musi turakije urumuri rujya ruzunguruke mu gihugu cyose rujanye ubutumwa ubutumwa buvuga buti abarundi twese tuzirikana igihugu cyacu mu gukoresha neza itunga rusangi uru rumuri aho ruciye rurubaka nico gituma ubu butumwa urumuri rw'amahoro rugiye rujanye dushaka igihugu cyacu ko tucubaka ntituze dusubire kugisambura
bamwe rero mu banyagihugu bavuga ko ugo rumuri rwirirwa ruratemberezwa mu gihugu ngo rushobora kuba rurimwo ibintazi bikoreshwa n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD bagafatira kukubona aho ruciye ibikorwa byose bica bihagariko nayo mu gihe umukuru w'igihugu yemeza ko ugo rumuri ngo rwazanye amahoro mu Burundi abanyagihugu bato bato bo baribaza nimba ayo mahoro rwazanye yo babonwa n'abari muri CNDD-FDD gusa bakabibura ngo kuko bo atamahoro babona bakibaza ryari ugo rumuri rusohava rushikira abarundi bato bato bimpazwa n'impunzi nabo ngo baronke amahoro yamara ntibaronke inyishu nayo mu gihe Evariste Ndayishimiye avuga ko ugo rumuri rugiye kubakirwa icibutso abatavuga rumwe na leta yiwe batandukanye twavuganye bobo babibonamwo kwiyamamaza no kurondera kwigisha umugambwe CNDD-FDD ngo hamwe rero no gusanzaza uburyo bw'igihugu ngo nta kindi na kimwe babona bariko barakora
Tugushimire nawe mahoro pasi ya kuri yonguru udushikirije.